kogweno kofunyo luyimba kofunyo luyimba neeta Danfri bakazi bafeko obatwale butwazi ani munange gwali no luyimba neeta Danfri fo abatalina nyimba era bakazi babo bo lino batwala muganda wange naye kale mukama agenda babonereza basajja mwe.